pomo, oleni buena pomo,
ola moma na pomo, kanjesa.
Ola moma baba la mo, oleni buena pomo,
ola moma na pomo,
imara na pomo.
Osinam
kenjira yoziyo, osinam kalolo yoluye, osinam kabwa fuye. Ndi muziki gwe kana bugi guton asoro ndoke oruna nahu webo cheze buruburu aboro isi nala kana siya nso nso kachimu dio olisa keri gwe nuwa onye kasi nwa olu sini gwe webo mokuse ezi nwam ahoro langio iga bonya muma wenye mbanine aboro ngoguo si
Beautify my life,
oh Lord.
In our ministry,
children, oh Lord.
Beautify my life, Jesus, beautify my life.
Oh, in our family, daddy, beautify my life, oh Lord.
Beautify my life, Jesus, beautify my life.
Children of Zion, daddy, beautify your children, oh Lord.
Beautify my life, Jesus, beautify my life, oh Lord.
And deliberate them out of all troubles. I come to you, Lord, with a broken heart. Incline your ear to my supplication. Unto you, Lord, do I lift up my soul. Never despise me, for I trust in you. Never you let me be put to shame. Let not my enemies triumph over me. I have no other God, beautify my life. My ministry, Father, beautify my life. In my destiny, Daddy, beautify my life. In my academic, Daddy, beautify my life. My going out and coming in, beautify my life. Zion children, they are calling upon you. Beautify your children, oh my Redeemer.
Beautify my life, Jesus, beautify my life.
Oh, beautify my life, Daddy, beautify my life, oh Lord.
Jesus, beautify my life, oh Lord.
Beautify my life, Emmanuel, beautify my life, oh Lord.
Beautify my life, Jesus, beautify my life, oh Lord.
Beautify my life, Jesus, beautify my life, oh Lord.
Beautify my life, Jesus, beautify my life, oh Lord.
Miracle worker, daddy, beautify my life, oh Lord.
Beautify my life, Jesus, beautify my life, oh Lord.
I am a beggar, daddy, beautify my life, oh Lord.
Jesus, beautify my life, oh Lord.
Oh, healing Messiah, daddy, beautify my life, oh Lord.
Beautify my life, Jesus, beautify my life, oh Lord.
Oh, miracle worker, daddy, beautify my life, oh Lord.
Beautify my life, Jesus, beautify my life, oh Lord.
Your hand is upon me. Jabez cried unto you, my Lord. You answered him and beautify his life. Hannah cried unto you, my Lord. You beautify her life and gave her Samuel. Blind Bartimaeus cried unto you. You beautify his life and restore his sight. I remember the woman with issue of blood. When she heard that Jesus was passing, she said to herself, I will never let him go. I will go and touch his garment. And after the touching, you beautify her life. She received her healing and was made whole.
Thank you, Jesus.
Beautify my life, Jesus,
Lord.
Beautify my life,
oh beautify my life, Jesus, beautify my life, oh Lord.
Beautify my life, Jesus, beautify my life,
oh Lord. I'll find a beggar, beautify my life, oh Lord.
Beautify my life, Jesus, beautify my life, oh Lord.
My dear Redeemer, Jesus, beautify my life, oh Lord.
Beautify my life, Jesus, beautify my life, oh Lord.
Every adoration, daddy, beautify my life, oh Lord.
Jesus, beautify my life, oh Lord.
Lion of Judah, daddy, beautify my life, oh Lord.
Beautify my life, Jesus, beautify my life, oh Lord.
Oh, Jesus, beautify my life, oh Lord.
Beautify my life, Jesus, beautify my life, oh Lord.
Anatawomi kenchekwa imanodi echio.
Anatawomi kenchekwa. Omosayon anatawomi kenchekwa imanodi echio.
Asima anatawomi kenchekwa. Agune chembenye wonumi kenchekwa imanodi echio.
Anatawomi kenchekwa. Omosayon anatawomi kenchekwa imanodi echio.
Anatawomi kenchekwa. Anatawomi kenchekwa imanodi echio.
Anatawomi kenchekwa.
Hey, ya ya, lema se robo shine na mata.
Anatawomi kenchekwa imanodi echio.
Anatawomi kenchekwa. Akune chuwe nye wonanyi kenchekwa imanodi echio.
Anatawomi kenchekwa. Omosayon anatawomi kenchekwa imanodi echio.
Anatawomi kenchekwa. Ikeba wari Imano mi kenchekwa, imano di echiyo.
Anata wumi kenchekwa,
ikeme
wumu sayana. Anata wumi kenchekwa, imano di echiyo.
Oye no ni me mokari, oye no nuwa, oye wonu mi keme yo. Anata womi kenche kwa o Chukwenye wonu mi kenche kwa o Odi ikwaga Kamuri megide Kega gara haniru Ekwe sunandotie Abachara mungata Jesus ejide ya tikasia Onyo tususo Inwe ike narum Anata womi kenche kwa o Nyamusu, iwe ike na room, anata womi kenche kwa o. Arusi obu arobara, iwe ike na room, anata womi kenche kwa o. Oye na bombu gobe, onwe ike me, maka anata womi kenche kwa o. Ochu wakuko wada o, wakuko wemwe mwoso o. Oye na chuma chuzlem, Odiye mbeki, maka anata womi kemeri, imano di echiyo.
Anata womi kenchekwa,
ikenchekwa,
omosayana. Anata womi kenchekwa, imano di echiyo.
Anata womi kemeri, ikemeri, ikemeri, na anata womi kemeri, imano di echiyo.
Anata womi kenchekwa, omosayana. Anata womi kenchekwa, imano di echiyo.
Anata womi kemeri, onwegi yege memo imana. Anata womi kemeri, imano di echiyo.
Anata womi kenchekwa, omosayana. Anata womi kenchekwa, imano di echiyo.
Onyiro nebuja, ombocha yoke zurike. Anata womi kemeri, imano di echiyo.
Anata womi kenchekwa, omosayana. Anata womi kenchekwa, imano di echiyo.
Enemy of progress, inwegi kena room. Maka anata womi kenchekwa, imano di echiyo. Chineke chega obodo Nefu konye nche neche o Ebile mili nkuwa Otusho zurike Anata womi kemeri o Asina meche ije Nalo chichiri Ebu yoja gayatum Nii nandelegi Naparakaki Anaka simobi Bebu namanu bala Ike gayeme Anata womi kenche kwa o Mbemu na manu belu No play clash Maka anata womi kenche kwa o Mbemu na manu bomiri Mbiri agagerim Maka anata womi kenche kwa o Mwone ngobara Agaya humanya Maka anata womi kemeri Imano di echiyo
Anata womi kenche kwa o Omosa yana anata womi kenche kwa Imano di echiyo
Anata woni kenche kwa o Umu ikuka anata womi kenche kwa Imano di echiyo
Anata womi kenche kwa
Onyoko onyoko onyoko
Anata womi kenche kwa Imano di echiyo
Anata womi kenche kwa Onyoko midenye wonu mi kenche kwa Imano di echiyo
Anata womi kenche kwa
Onyoko
Omosayana anata womi kenche kwa Imano di echiyo
Asi anata womi kenche kwa e Akana bore onye wonu mi kenche kwa imano di echiyo
Anata womi kenche kwa
Omosayana
anata womi kenche kwa imano di echiyo
Anata womi kenche kwa e Omosayana anata womi kenche kwa imano di echiyo
Anata womi kenche kwa
Oye jiva ba yonko
Omosayana anata womi kenche kwa imano di echiyo
Biakuro manu mo, onye gị ihe nweta karịa biznes gị a. Aga m emeghe eze ụwa niile ga-ama gị. Ị ga-abụ onye amụma, ụwa ga-asọpụrụ gị. Nwee apụ ụlọ m na-arụọ, mechie biznes m, buru akwụkwọ nsọ m, gabara chi m ozi. O mekwana m eze, o mekwana m eze. Jizọs ebulele m elu, aga m emeghe eze. Asị m omekwala m eze, omekwala m eze, omekwala m eze. Ị ma na aga m eme ya eze. O
omekwala m eze, omekwala m eze, Chukwu omekwala m eze, aga m eme ya eze.
Nwachukwu omekwala m eze, o gosiwa kara aka m. Omekwala m eze, ị ma na omekwala m eze nụla.
Omekwala m eze, omekwala m eze, Chukwu
eyare mama sero bobo shimeri mama kabere mama shi. Omekwala m eze, o dogu m ebulele m elu. O palele m elu, o gosi akara aka m.
Omekwala m eze, omekwala m eze, Chukwu omekwala m eze, aga m eme ya eze.
Kembe m malitere ịgara chi m ozi, na di ebuliwo m elu, wee mee m mma. Ihe mmapụ gị nweta mgbe m na-azụ ahịa, Chineke emewo ya, o wee ruo m aka. I were ụmụ na ncha wesa m akara aka. Otu ọ dịka ọ dị, ị ma na onwe gị nhicha. Ọ na-abụ ugo gbuzue, ugo achake, chi m ebuliwo m eluo. Anyanwụ nke m achakele, onye Chukwu gọziri, ọ gọziela ya. Ihe ọ sọrọ m dịrị o meme, ọ gara agara ha chaa chaa.
O mekwala m eze, o mekwala m eze, Chukwu emekwala m eze, aga m eme eze.
O mekwala m eze, o mekwala m eze, o mekwala m eze, ị ma na o mekwala m eze na nu.
O mekwala m eze,
ọ ga m eme, na di m
eme.
O chikwala m eze, ị ma na o bulele m elu. O gosiwa kara aka m, aga m eme ya eze.
The anointing of God is flowing. Receive it, receive it, receive it. Somebody will sing a song of joy. Ah, yeah, 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 yeah. Something is happening in somebody's life now. Testimony is happening. Somebody will sing a song of joy, a song of testimony. Make a radical, joyful noise to the Lord. Ebu bu muzayo. Ike na dimba. Ike na onwe ya le. Agu na eche mba le. Odogwu akata kamo. Agu na eche uwa ye. Ike m je aba mba le. Ike m je monu ye. Onye m je ahu ohu le. Anya m je ahu ohu le. Ọ bụrụ na nne ya anọghị ya, ị mara na nna ya nọ ya. Onye a na-ekwu okwu ya, o nwekwara ihe ọ na-eme.
Onye omale,
ihe m ji na-efe ya bụ na ọ dịghị ekwu ihe na-eme m. Ihe m ji na-eto ya bụ na ọ na-emere m ihe yọrọ ya. Onye ọma daalụ. Ebubu mu zayo, ike gbawarili, ike nwamba kọgule, odogwu akatakale, ike mu zayo le, onye ọma njem ọnụle, odogwu akatakamu, ocho divide amuye, fourth man in fire le, anya n'elu wa, ọba aṅụrụ aṅụrụ ndụle. kwe mwene mwene ndwe Oye, nace veré, de bubu musayo, oye, nato de chinabo, por un chinata, y buica y te temba, mboro budique, leno y kumusayo, de bubembe kumbe, y que wampa kogube, ocho divide a mae, aña ne lo a mae, amor.
Chebemo,
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 chebemo, azwaya
jebe mutu
jebe mebe na lolu
kumbe
jebe mebe na gogu
mo yana ya karela
ndo ojo akariela
ndo
so chebu iwe di no bio chi di neze ndo di kura mburo ngu ndo ji abeli osu ndo ye kuro to abatuo ya so ha beze ga kwoto chuku jebe mo
Chukwu
Chineke onye onye
ọ bụkwa
mmụọ n'onwe ya
ọ bụkwa
ne konya manale nani yabu kwa onyisi mwo iyai ne mebi yemmo ajai na chubi yemmo
Jesus,
Chukwu muzayo Jesse no na Eucharistia onyoma
Onyoma nimema Jesse no na Eucharistia onyoma
Ya me
Chupoma,